abazali bami baxhola umshado ndineminyaka emithandathu. Tata wam wazifunela inkosikazi yandithatha loo nkosikazi yandisa kowayo. Yabakhuthaza bonke abantwana bam baba esikolweni ngaphandle kwam. Ngutata omdala wam owandincedayo wandisa esikolweni. Ngeminyaka ka-2000 ndaneminyaka eyi-13 ndawa esikolweni ndagula. Abantwana abaninzi bandihleka kodwa itishala yam yandikhuthaza ukuba mandomelele. Emveni kweminyaka emithandathu ndandisenza ibanga leshumi. Ndaye ndacela into yokuba ndohlola igazi. Ngoba abantu abanintsi esikolweni sam babecinga uba into yokuba ukugula kwam kukule-HIV kodwa yayingeyiyo. Nangona ndathesta igazi laba negative, abafundi abanintsi bandikhuthaza into yokuba mandithethe nge-HIV. Ndandisoyika ngoba ndiyayazi into yokuba abantu aba-HIV positive baphatheka kanjani. Kodwa ndiyakhumbula amazwi etishala yam eyayisithi mandomelele. Kwilali endihlala kuyo kwabakho umnyadala ofundisa nge-HIV. Ndandilapho ndihleli cange kwabantu aba-HIV positive. Abafana abaninzi balapha elalini babesithi ndipositive. Endaweni yokuba ndibe nomsindo ndabakhuthaza into yokuba ngabeyohlola igazi. Ndaye ndabakhuthaza ndababonisa apho iikhondoms zifumaneka khona nendlela ezisetyenziswa ngayo. Zange bafune ukuva nokuva ebantwini abasele be-HIV positive. Osoloko qha behambisa indaba elalini ngabo, ebanyemba kube nzima nombambisandla umntu nohamba naye. Maxa wambi babanyelise naphambi kwabantwana babo abantwana be-HIV positive. Sebenza njenge-peer educator kwilali endihlala kuyo. Nokuba sithini status sakho yazi into yokuba ukuze kwenze itshintshi funeka sisebenzisane. Ewe, ndi-positive engqondweni